World Health Organization lomuhla beyikaze ibambe umhlangano sikolo lapho khona beyifundzisana ngelucaningo lwetempilo ngekusebenzisa simanje manje. Lo mhlangano sikolo bewukaze ufundzisa tisebenti tetempilo ehlangothini lwetelusito lekucala. Ngekuchaza kwemnumzane Vosi lokuthwako uthi lokhu kwentelwa kuthi kube lula kubona mase kukhona ingodi noma ke sifo lesitawubhethuka kuze kuthi kube khona kusheshe silapheke noma ke sivikeleke.
It's about the framework le sikhuluma ngayo lesithi IDSR, which is a framework for who implement noma ke kwenda surveillance as a country. So le framework le na adoptwa mave as a Africa kuthi atabosebenzisa yona, so that isitoba nendlela le systematic yeku implement surveillance in the different countries. So say adopt anathising Eswatini nyalo nje siku 3rd edition yayo. So basically the reason why we are here to train the team, yama rapid response teams. Siyathi kuthi le team yethu le hamba ivisit abantu emakhaya, it's quite a broader team, but si focus nyalo kule team lengathi mhlambe yi data team nayo isuka khona le kuma regions. So why the data team? Le data team ngiyo lele khona ngolo ukuthi na state le kuma region si monitor le tifo on a daily basis. Sinema thresholds lapho khona sibona khona ukuthi nasefike lapha le tifo
sekufuna. And this to help us collect and organize data for analysis. Si khona ukuthi summarize the data and set using measures of central.
Lo ubikela umsakado we-channel yeMaswati, ngingunondobeko Thabetse, ngilanohlanhla Tshwala, sisesibayeni lodge kumathapa.